se tsama ni vona xilo xa ku saseka n'wana vanhu vo ni tlhelela mbelu yelo boni wena ma se tsama ni vona xilo xa ku saseka n'wana vanhu vo ni tlhelela mbelu yelo boni wena loko a
Yellow bone, in the east, she took a leash. Put a tail up on the tongue.